Hello guys, hello people, welcome back to Hot Ninja Entertainment, where you get the latest news and entertainment from Nigeria. If this is your first time seeing my face, please consider to subscribe and put on your notification bell, and don't forget to share this video. God bless you as you do so, and God bless my subscribers as well. So guys, without wasting much time, guys,
Biafra Quen Igbo Igbo Quen Nigbo Oga Adiro Nama Nnam de Kano Maazen Nnam de Kano His Excellency Maazen Nnam de Kano Adugologo Mma Inye Gaye Biafra Inye Uwe Amadike Inye Uwe Dike Nadi Mparanga Echeto Nesike. His Royal Majesty, Eze Nigbo, South Africa. Eze Nigbo, Biafra, Igwe ke Igwe, Igwe Nigbo, Buburu. Omo mara ihe na-eme nu. Ana kpọ ojuma anya. Odu mpamasị ndị Igbo kpọrọ ibe ha. O tegosi se eji nkwụsị. A lot of people now see Gary Kanna, the Gary Kaji, where Jay, no, no, bro, you will not fight with the Biafra. Now, I take a man and a race, but I was in Nigeria, still people named Wu. On Kube, the man I brought you. Man, even I would them too much, bro. Even I would them bring them. Never been the bully that sign. For example, America did to me. I saw a lot on BBC. On your honor, Nemo leaders, politician, I go, governor side. Oh, you have also none jump rubber, none jump rubber, none jump rubber. Can you not be jump rubber? 100 years who tell 48 people I bought a woman a bed. 100 years who tell Mumado, what in it you can see a bed. 100 years who tell Naya Murimija. 100 years who tell no room mortgage a god. I talk a bruise of one way. And nobody said he's a governor. Which I'm a Navy to mayor to tell him the day after he did away. You are a big guy, you know, who don't prepare, or don't prepare, or don't prepare. In a poor don't prepare, never poor to do operator Python, Mundo governors, he passed and also governor, he passed and also the wages, lay a bush in a bear, gave way. Only by the cope, which you have who said, what's the name of the proverb? Mother, no, I gave way, Baba Sandra. Kesi kamaze na abikare jiji abazi osonde. Oye potato na soto yoro no job rube. Ewe pesa job rube. Ndi gobena oza ama victu ma enyini na repu eri epu eri. Kanju onu, obro onu obodo onu. Kabiara. Genyere gi. Ber, ejeje kwa 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 kwa. Adia bo bo choi bu. Buwe fule wa sikini na mwa wundi na begi. I can have chosen. A boy in the rug of Warsaw. Only for also, no go. Nature, no quack air war. I will never run under cannon bower. I can bear a race in the court with that. Mba. Because you will be there, lead us. I may know why I bear. Okay, you will be there, than the governor side. South, Eastern Ridge, Eastern Governor side. When I did a poor President Buhari will is in the Mediana. Nebundo man. When I did a poor boy is in the West Africa ICC. kudode maka no tinse mara na me kanu na me de na namde kanu di rede enu mara ke me di rede enu eh odo ora di rede sacrifice ne na ya ele ko probi chopi sacrifice o we maka ge nwa odo nwa ge ke hi ge ju we no na eri akpo na eri gari na eku eku ogorogoro na eku eku nonsense. Ndị Eastern Governors anyị, ọhaneze George Obiozor na ndị otu ha, unu na-ekwu okwu na na-ata okwu eze. Ọ na-aba anụ ọgụ n'ụchịa n'unu nọ n'usie ya ike, uruo n'iro, emegharịa ya, kpuchie ya. Mana unu anaghị ekpuchi nke unu, unu na-eme ka unu na-edisgrace onwe unu before the flag. Okwu ndị niile a na-ekwu nọnsensị niile a na-ekwu nwaanyị ụlọ eji na-ekpuchi ụmụnne ụlọ otu akụ ndị igbo n'obi ajọgbuo ụlọ onwe n'obi agbụrụ ụlọ ajọgbuo onwe rafụ kwazuke ga neva se sọch tere victor obiozo afọdokụmọka neva se da uche mafọka neva se because onye nwere na fight ka emume biafra mana ndị a na-fight ka abụrụ gọvanọ na-eje ebuke gaa ya eri jee esi na anabara teru ụzọ batabe victor ume were agụrazi igbo n'ime otechara ya ndị politishan ahụ ha bụ na arụkwụsị ụmụ maka na ihe unu na-eme anyị igbo ga-emegide ụmụ ihe ụra nwụcha isi ya. Unu ama enwe peace, unu ama enwe ndụ. Naijiria agụgokwem, Naijiria agụgo. Nwa obere trafụ ka ese tinyere Nigerian government ha anyọmanye. Ha jere ha mee na ndịa Kano arrest, akpara ha aka. Mana kịta akụrụ mbudere nwe nsogbu. Unu enwere nsogbu maka mba ụwa, anya mba ụwa nọ n'ime. Ọ gaara ụlọ mma ọnụ ha bụrụ nna Amerikanụ, nna Amerikanụ a na-egwu mmadụ, nna Amerikanụ a bụ ọnụyi gọọmenti, nna Eastern Security bụ ihe a na-achụ bụ Fulani Hezmen na atụrụ. Mana ndị gọvanọs anyị na ndị igbo lidas anyị amaghị dazi na ndị Fulani a na-achụ ọha na-egwute ndị Fulani. Ha na onwe ha zụkwuru mkpụrata ha n'ihi na ede ya President of Nigeria, Deputy President of Nigeria. Amenye ụnụ ya unu mee nu ma na amenye ụnụ ya amenye kpere ụnụ mgbe akụrụ ga-amanye ga-emenụ amenye ụnụ na-eke amenye ụnụ n'oye amenye ụnụ na afọ amenye ụnụ na nkwọ Eastern Governors anyị senators anyị politishan anyị na Eastern Region amenye ụnụ igbo president amenye ụnụ vice president of Nigeria igbo Igbo president of Nigeria emeghị ebe a ga-enye ụnụ 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 kacha eluigwe na ala ga-etiti ụnụ gọ Chukwu Okike Abiama nke na maazị nna Amerikanụ na ndị akpọ famili Eastern Security ga-etiti ụnụ ihe ụnụ ga-eme ya bụ gbaa n'izu jeba n'ọkpụrụ n'ọrụ kpọpụtawa n'ụnụ ndị Yoruba esi otu a ga-eme ndị Hausa esi otu a ga-eme nke m dị iche baga ata onye na-aza ajụjụ ma BBC bịa ma ọ bụ Channel TV ya mara ka o si aza ajụjụ unu ekwuezi na-ekwu eri ihe na-emekere ụnụ ka anyị bụrụ n'ofu ụmụnne ebe anya mbugo 3 to 5 million people before during only 3 years masa starvation na ihe niile anyị aka kwesịrị ịkpọ onwe anyị asị na mpaghara ụwa ebe ọbụla ije na a na-achụ ndị Igbo ebe ọ bụla ije na a na-achụ ndị Igbo maka ndị Fulani ndị Fulani na-ekwu ego anyị ka e ji achụ ndị Igbo na ndị Igbo na-eji eme ọzọ ndị iche iche ego mineral resources anyị elu anyị aka anyị arụzi anyị ga-akpọgbọgharị mbọ ma arụfokwe ndị na-agba mbọ nke arụ anyị ndị na-eji ere mmadụ ndị na-egiri ahụ mmadụ ọgharịkpara ha mma mana ana m asị biko ndị ọha na eze George Obiozor na ndị otu gị ọha na eze ndị ọzọ World Igbo Congress, Iowa. Gbakọba ra aka ka erilize na Abrakanu. Maka na 72 hours ene, ọ bụrụ erilize na Abrakanu, Nigeria ga-enwuru ọkụ. Somalia ga-aka Nigeria mma. Otu a ka m na-agwadebe ụnụ. Unu uche na-ejide nna Afrikani okwu agwụgwọ ndị ara ekwu Afrika jụọ igbo kwe na-eti mkpu na nna Afrikanisi na ọ ga-egbu ya. Ihe ọ na Lagos na-ekwu eri ga-egbu ya. Ọ na-eme ihe Tinubu dagara na ndị Lagos. Jụọ igbo kwe nyere mee gị. Ọ bụghị iwu na onye onye Anambra ga-azọta Biafra nke ọ na-abụ onye Enugwu, nke ọ na-abụ onye Imo, nke ọ na-abụ onye Abia, onye chụpụtara mmanụ ga-enye anyị Biafra. Achukwu etego Maazị Nnamdịka na mmanụ nyewa ka anyị so. A gọzie m ndị Eastern Security, ike agbụrụ ụlọ gaa n'iru, kịta agụrụ ga-egosi ihe ụlọ. Ndị niile na-anụ ọgụ gosiri ihe ụlọ, gosiri Nnamdịka na Biafra, na ihe na-eto nọ na Biafra, ndị niile bi n'ihe All of You, Benue, pụtara na igurube. N'oge ugbu a, gosiri Nnamdịka na na ọ na-anụrụ ụlọ ọgụ n'ụlọ usoro ya anụrị ọgụ ihe na-eme ndị Fulani Esmen na Boko Haram na ndị ICC. Mana Britain ga-ata ahụhụ adịghị na ha na-akpa. Achọghị m ime ebe ebere ndị Abia Rex. Ihe mmadụ wee bụ na ndị Afrikanụ nọ n'ime ka Nelson Mandela wee lụọ ọgụ wee merie ha wee merie apatit. Otu a ka ndị Afrikanụ ga-esi n'ọrụ ime eme ụdị enye anyị enwe Biafra Independent n'ihi na Biafra abịago. Mụ onwe mgbe Obi ọfụ Obi ndị eze, Obi Houghton, Igwe Houghton, eze ndị Igbo, South Africa, Igwe ndị Igbo, gburugburu, ofu Igwe na-ejire certificate ihe njiwa ọfọ na ogu. Ọfọ na ogu m chụbakwa ndị na-achụ nnu. Ọ dịrị egwu ndị Biafra ịkpọ famili gbuo ogwe a. Ndị niile na-apụrụ arụ ga-egbuo ndị Amerikanụ n'ime prison. Ga-ebu ụzọ nwụchasị. Ha ga-anwụchasị. Ndị niile na-azụ ọchịchị mgbe erilize nna Amerika na-agaghị afụ adị ndụ ruo 2023. Otu a ka ọ dị. Otu a ka ọ ga-adịgide. Ise.
Thank you for watching that video. And guys, before you leave, don't forget to subscribe. See you guys in my next video.